Nzoto mama misuni 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 na kuna biso kwa.
Awa yo kiti si nzungu kubo mama kala. Merci.
Nakanisi ke ndenge vodakom Congo.